la ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba
ngiphinde inamukele kwezanamuhla lwelihleli naye uPromi Shamase Kushone abantu abathathu engozini ebiphakathi kweloli kanye nemoto ethutha izimpahla ngenkathi zishayisana ku-N11 eduze nasejikeni lasekilabacheni namhlanje ekuseni ngaphandle kwasenyukaseli. Abakwa-ER24 babike ukuthi bafike endaweni yengozi ngo-12 ebusuku bathola izimoto ezimbili ebezishayisene emgaqweni. Imoto ethutha izimpahla ebekade ingene kancane ngaphansi kweloli. Amadoda amabili kade esemotweni adelivayo abekade evaleleke ngaphakathi emukweni kanti indoda yesithathu yona beyikade iseduze nemoto yokudeliva. Abosizo lokuqala bathema bebhekisisa bathola ukuthi le ndoda lamadoda amabili asemotweni bebeke ukuthi asevele eshonile ngenxa yokulimala engozini eminye imininingane ke ayifakwanga yonke kodwa ke sungabeka umbono wakho la kwi-comment section ukuthi wena uthini ngalolu daba noma ke yini engenziwa ukuze ke izingozi zizoncipha zingakweza namuhla siphinde sihlangane ngokuzayo.